Na mo fa asɛ nka me den bɛgye no na aba ha me nima duɔ
bɛ bi o sika dura na
ɛn na na si me le pesika a hai bank
wo fa asɛ wo fa no bɛgye o
ɔno de me bɛgye
hwɛ
obi a wɔno wo wo fa so bɛnyi
so so bɛ mu apatashi wo
amu obi a wɔno wi a tropia nka me den bɛgye no na ɔno
small boy wo
na na yɛ na yɛ hu bibi yɛ hu bibi na na
yɛ kɔtena sɛ me yɛ hu bibi sisi a me na na tena sɛ
na na sɛ me no ka sa kitɛ me sɛ me ba mi ga o
Oh,
yes,
Sam.
Ah,
so
would
you
only be as a man? Oh, would you get a muzzle? Yet the
man, and the Mudiagana, or so do bed.
Hey, a little couldn't.
No, couldn't.
I that
would be a good one.
What
did you?
Who
Osi wo ku.
Nana ba na kwa mede mdia.
Ko fie na ko siesie wadaka.
Nana. Me nem di kan di odi. O ho so ka tele se. Wa odi odi ka bo bra. O no le di kan bo
ba. Sika ba. Ni sika ba ba. Ba enje. O so bu da wu.
Eh.
3 days a chi. Fie wadaka efe. Ne ko de mna odi.
Nana. Nani e dare no.
Me tire ya di afa ho.
Sa.
Me tire ya di ajipa. Fie ko ku si na sha wa kon fu.
Na any how you now the bobo me trim na.
Ayi na na.
Hey, come on, I'm so look up me mouth. Mam.
Na na go na go. Ani yem ti ko wu.
Eko.
Ba me na o pia pa me so no.
Na me nya den.
Be wu be na le class no.
Nka me wu na sia. O wu be wu. Wu be wu.
Who is soon?
I'm the little bit of joy.